Osik primary school ahoro abien baako ofre junior school no sanko si Salem girls school enye honko no ye oye bi waburi oye bi wadu krom oye bi omiamia na ye kwapem people no su nyina no obo modern say school be ye yembotai na aboa kwapeman kwapeman ene ga na nyina obo ho modern ma school timiye mo behwe na mo kaya won a won ani afika kra no na akwapem tete woni esronko esani school a odibai no na buai no ntini tete woni esronko kra enya abofra kra ne abrewa kra na obue school ma won se mumunku suade na munya ntete upa na mo fa nidi ni obu emfema metwa ni tiete a mi se meka adebechi en fi bi ni mo su ede. Akuapem yewo niamɛ bebree. Training colleges wo ho, university abien ɛna wo Akuapem. School for the blind ɛwɔ Ghana no, ne nyinaa no ɛwɔ Akuapem ɛhɔ ɛna wo yɛ. Yewo Abri Botanical Gardens. Yewo Abri Mpɛduase a Kwame Nkrumah bae no sɛ hajo, Queen Elizabeth ba, ɛsɛ ɔtena ha no gye mframa nti ɔbɛyɛ Mpɛduase wɔ hɔ ɛma ɛnɛ no. A horn and paying for you now, age you won't harm me. Now, the crack cry, me say, a year is something he not to see. Nana, or dinner home, or say to Tuno, ni ding, ni ne, a body, ni a ding, and no fee, a crap him. Ah, or confanoche, and no man to me. O confanoche, no boy, na. Okonfanoche no wo won wo kwapem ewukugwa kwapem si e wo bepo so ni ntine hojo ntuntum ni ho na e bebi a oji wan home a eye ntime nkai mu kufo no mu akotena ho nyina ntime mama anu asi wa na kwapem ye woni adioye.